Māori te.
Paki paki mai anō mō Concord High School, I mean School Kabaka! Yeah.